Mana seche machuok bang' jood bura 291 kadho paro mar thich oko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Paro onochwal gi jood bura ma Kibwezi West Mutuse Mwengi. Od bura koro ogolo chenro ma ibiro lu mar dwaro pach oganda jo Kenya kaluwore kod chike ma pacho ka kapach oganda ibiro kawe counties duto 47 tarik 5 mar dweni chakre saa 2 okinyi nyaka saa 11 mar odhiambo. E kaunti ma Nairobi, chenro mar kawo pach oganda ibiro bagi e kar bago romo ma KICC ne oganda e kuonde chung' od bura ma Dagoretti North, Dagoretti South, Lang'ata, Kibra, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi South, Embakasi North, Embakasi Central, Embakasi East, Embakasi West, Makadara Bende, Kamukunji, Starehe kod Mathare. E gwenge ma Kaluo, chenro no ibiro bagi e kuonde chung' ute bura duto. E kaunti ma Siaya, kuonde chung' od bura ma Ugenya, Ugunja, Lego Usonga, Game Bondo, Rarieda kod Rarieda Bende Nyakwara Mogi ibiro bag e chenro no mar kawo pach oganda e kar tiegruok ma Siaya Technical Institute. E kaunti ma Kisumu ibiro bag chenro no Tom Mboya Labour College ne oganda mayae kuonde chung' od bura kamoting'o Kisumu East, Kisumu West, Kisumu Central, Seme, Nyando, Moroni kod Nyakach. E kaunti ma Homa Bay, chenro no ibiro bagi Homa Bay Stadium ne oganda kuonde chung' od bura moting'o Kasipul, Kabondo Kasipul, Rangwe, Homa Bay Town, Ndhiwa, Suba South kod Suba North. E kaunti ma Migori, chenro no ibiro bagi Migori TTC ne oganda kuonde chung' od bura moting'o Rongo, Awendo, Suna East, Suna West, Uriri, Nyatike, Kuria West kod Kuria East.